Nange ntuse ku bubaka bwange, nange mbasaba munabe mu ngalo mwewale awali bakolola kolona arat kolona distance tewale awali bakolola tunabe mu ngalo ekyokumi nga tuli bubalamu kubanga omulamu yakola omulamu yafuna ebiseera by'omu maaso.